mvetsera nimalize ndi nthanoyi pamene ndikutseka phunziro lathu mapembedzero awa ovuta oona kaoletsa zinthu akalewa asatithandiza ife kupezeka mu ufumu wa Mulungu. Nyamata wina dzina lake Stanley adapanga ubale ndi tsikana wina pamene amakhala kutali zaka zambuyo mukulibe mafoni kulibe zina zotere za masimu a technology. Adapeza penpo kumakambirana naye nafusirana nalolena ubwezi ndadagwirizana adayankhula na makalata nthawi yayitali adanena kuti tiye kumane tsiku lina ndadagwirizana ndidzabwere ndine mtsikana ndidzabwera kwanu mtsikana dzina lake anali Rose nyamata anali dzina lake Stanley ndadanena ndidzabwera ndine Stanley ndadagwirizana 10 o'clock Friday stima imeneyo azatsika mtsikana uja nde tsiku limene lolakwana Friday bambo mmazio nkakati kubwera girlfriend wakhala nyamata nde lafu ija ili ilamwantiti ilienieni pakati mpakati nyamata uchamene mati 4 kolo kuwatsuka kale 5 kolo kuwalowa mbafu 6 akudikira 7 wanyamuka ali pa train station 8 kuona kuchedwa 9 quarter to 10 10 minutes to 10 adangova train kuchukuchupompo hali kwa maimeneyo wamba kuzikonza mwene Steve kuzikonza konza inaima train kachaka kwe atodamba kutsika ndadabwirizana kuti ukamaka tsika uzatona time panja ntanyamula Roses tsika nauchaso atanesa zanyamula Rose ndibasa kutsika ndamatakayangana kuona katsikana wongola atimina ndamene akuona kangondusa vu alihiji ndetreni chaidatsika anthu onse mpaka nakutha kena kwadamba kufa ko atimina ndamene womaliza ndiyemweyu basi ko kena kwatere akuona mukutsika kankhalamba amwene kanyamula Roses kakubwera mwene matewe kakubwera kali kwepede Stanley sarana ndemba zwa sarana mayangula mwansanga Stanley Rose uja ndinkhalamba banduka thawa hamene Stanley anali nyamata woopa Mulungu wopemphera ndezimwa Mulungu wamuzotidikira Stanley usathawe Bible matilemekeza tatako ndamako pala imvi wapatse ulemu akubwera kankhalamba kacha kakubwera ndikakuandikira kali Stanile magweru babu waona magweru sarana ati thawa iwe magweru samwene Yesu akuti yeye usathawe Stanley dikira the Stanley nayi mabe kudikira wanyamula Rose Flower kakubwera kankhalamba kacha kakuzawandikira kali hagi Stanile sarana aliwe hagi hapapa ndiye pamene hagi kankhalamba kacha kena kwakusatembenuka kakuzankisa apa kali aliye sarana alitona iwe ukisa nati magweru thawa Stanley Yesu akuti khala pompa lemekeza tatako ndamako ndiye basi kakusayankhula kanyamata kankhalamba kacha Stanile Stanley Rose ali Stanile Stanley Rose ndeka mkhalamba kacha Stanile inatusilozi Rose ali mutrenimo iwe Rose muchizungu come out the Stanley is a good boy you can come out now tuluka Rose ndapeza kuti Stanley ndi nyamata wabwino hatangotalo hadatsika mu train kansika na kokongola the most congoristic and congolest hakuta mwene kuona maso kao maso tambanuka bwino ngati mpunga wa kilombero kuona mano yala na bwino kuona timatewe taketo kuona skin yokayo kakubwera mwena kumenya katuo kamwena kubwera Stanley analephera kupirira wabanduka bambo kuthamanga kukawaka hak kunyamula mwamba Rose ndikusayangana nkhalambacho ndimafuna ntilankhule chani tatvetserani amaindi abangu hanyamata ndasikana this pure hardway chipembedzo chovuta chakalekale cha mbaibulo choletsa zinthu cha sabata cha malamulo chooneka chakale kuyambira mu Edeni tikakhala okhulupirika ndikuchisunga ndikuchisamalira chidzatilosera wina okongola kuposa Rose amene ndi Yesu mwana wa Mulungu chidzatilosera mzinda wa Yerusalemu wokongola woposa dziko la pansi ndiokhawo wokhulupirika Baibuli kunena amene asunga malamulo a Mulungu malingana ndi chivumbulutso 22 verse 14 those that keep the commandments of God will have the power and right to enter the kingdom of God and have the right to eat to the tree of life ine chifuwa chake ndidasankha kunena kuti I will follow the pure hard way mina kutekalika khale ganizo lanu kuti nanenso ndifuna ntenge zimenezi osatiza unjinjiza guruzi kuti ndidzapezeke mu ufumu ngati lili ganizo lanu mupemphere nane limodzi. Tipemphere. Atate mudzina la Yesu, tifa tikuthokozeni. Tifa chamawu anu. Sikomo kwambiri. Tifa chionena kuti choona dichi. Chooneka chovuta, choletsa zambiri za dziko lapansi ngati tikuvutika kumazunzika nacho. Tsiku lino chakalechi chidzatirozera ufumu. Mutithandize ife kusasankha zinthu za gulu koma kusankha choona dichanu. Anu, apanga chisankho ichi kuti kuli konse kumene ali. Mulole mulemekeze chisankho chawo ndi kulemba mayina awo mbuku lanu la anthu opulupotsidwa. Ndikufuna tipemphere mwanjira padera chifukwa cha ana anu amene akumatenga nthawi kuthandizira utumikiwo kugwira ntchito ina iliyonse kuti mautumikiwo ajambulirwe komanso apite ku dziko lonse lapansi. Muwadalitse pamene mukuwadalitsa ndi kuwasungira malo mu ufumu wanu. Inenso mtumiki wanu mundisungire malo ndi kundidalitsa. Mudalitse dziko lathu la Malawi ndi mpingo wanu. Nthawi zonse timautipempherera dziko ili mulichitire chifundo. Satana wakhazikikamo kuyika maudani amene anthu amachedwa limbana molomo osamalira anthu amene mwawapatsa kuti awasamalire ngati atsogolera dziko lino. Ikani chiyanjano pa sokoleratu. Chotsani anthu amene amabweretsa maudani ndi kulola kuti takhala pa chiyanjano dziko lilikathe kutukuka ndi anthu amene munalalola kuti abadwire mdziko muno asakhale ngati mundende ku prison ndi dziko lawo. Asabadilidwe apeze zosowa ndi kuti akathe kupembeza inu mosavuta. Mutikumbutse nthawi zonse kuti tukhala mmasiku otsiriza ndipo tikonze chiyanjano chathu ndinu ndi kusunga malo athu ku ufumu wanu. Dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Mukutheka ena mungakhale nalo kumbo lopemphereredwa kapena kufusa mafuso kapena kuchita makoment komanso ingakhale kufuna kupanga assist utumikiwo zimenezo mutha kuzipanga poimba ndi kupanga WhatsApp manamba lawo 0943 0033 0943 0033 0823 6717 0823 6717. Munali ndine Evangelist Jimmy Kaunda Jr. Three Angels Messages Ministries. Hambuye hakudalitseni. Amen.